Wede Aloni waguleta chigoli kuti mpira ukale 1-1. Zimezo tantazodi mpira uli 3-1 Sivo 1 Bullet 1 Lloyd Aaron menya mpira kumbali kuti Richard Chimbamba saka anafikako 1-1 limene masewela alili pano paka mu stadium. Koyenda, Bulesina 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 Koyenda, Masera Wanova Ali 3-2.